kweli. Sii kuna mnaio wa Nandi. And I really love the people of Nandi. Mimi napenda nyinyi sana. Na urafiki yetu na watu ya Nandi is beyond politics. Our friend Kuki na Imani wakafukuza musuku wakahamisha yeye. Na sisi kwa pale kwetu tulijifundisha nyinyi wa Nandi ndio mlifundisha sisi. Kama iko makosa tulifanya wa maumau kufukuza musungu, makosa ni yenu. Nyinyi ndio mlituonesha. Si nyinyi ndio mlituonesha. We are joined by common history of bravery, courage and saying no to oppression. Because it's important as a people. So urafiki yetu na watu ya Nandi ni ya kuishi na tutakaa pamoja kama marafiki way beyond politics. Because politics come and go. Things keep on changing. The more things look different, the more they look the same. So hii siasa tunayangaliaga every morning tukiamuka jioni na shida ikibadilika. Rafiki wa jana anakuwa adui ya kesho. Adui ya leo anakuwa rafiki wa kesho. So hii maneno ya siasa musiweke maanani sana. Wacha sisi tupendane. Na tukue watu ya ukweli. Na tujue whatever you do. Hata ukifanya kisiri. Hata ukijificha. Hata ukipanga nini. Mungu yule yako mbinguni anakuangalia. Anaona. You may cheat other people here. Lakini iko Mungu anaangalia. Anaona. Let us be fair and just to our fellow human beings. Wale DL umetutendea mema, ulitusaidia. Tukutendee mema. Huyu DL wakati tulikuwa na matatizo sana. Wakati ya kutafuta kiti cha urais. Mimi nilipokuwa named kama running mate, alinisaidia kunikodishia ndege, kunipatia mafuta, alinisaidia huyu. And I can never disown him, niseme simujui. Kwa sababu katika pahali nimeketi, pahali nimefika, alichangia. And that is on record. Na itakaa namna hiyo kwa zile siku zote Mungu atatuweka uhai. And that is the truth. Let us be truthful. Let us be true to friendship. Let us stand with those who have stood with us. Hivi ndivyo Mungu hupenda. Na inatakana ikuwe namna hiyo. Na sisi tunakuanga namna hiyo. So sisi tuko pale. Governor, we have many challenges. Rais ako pale anangangana. And he's working very hard. Kujaribu kupanga hii uchumi, kubalansi hesabu na nini, mimi niko pale na msaidia. Na diyo vile gogo amesema, wabunge, punguzeni siasa na kelele, mtupatie nafasi tupange Kenya, tufanye kazi. Hii siasa mingi ni ya nini, uchaguzi huko mbali. Let us allow the president, the deputy president, those given responsibilities, tuwapatie nafasi wafanye kazi. I know you have many expectations come out here, Nandi. I want to give you an assurance that the president is doing everything within his power to mobilize resources. Juzi amekuwa China, akitafuta nauli mambo ya barabara. I know you had many expectations like all of us, na kila pahali. Lakini mambo imekuwa ngumu kiasi fulani. Na rais ako pale anapanga, sisi tunamsaidia. So tunaomba kelele ipunguzwe, tupunguze matusi, tupunguze kiburi, tuwacha kujipiga kifua, it's unnecessary, wacha tunyenyekee. Hii serikali tulipata kwa maombi na tulikuwa na shida mingi sana. Na wana wengine wanasahau, wanaanza kifua, kufungua, kutembea na kifua, na kuongea vile wanataka, na kusahau ni Mungu alituokoa, alitusaidia. Tunyenyekee Mwenyezi Mungu. Tunyenyekee watu ya Kenya. Hata kama umekula umeshiba, hapana tapikia wale bado kula chochote. Watapata nafasi yao hata hawa kule. Siko namna hiyo. Kama umekula umeshiba, funika tumbo. Hapana tapikia wale bado kula chochote. Wacha kila mtu atapata nafasi yake. Let us be humble. Let us exercise humility in leadership. Because sisi, President William Ruto and our government are product of prayer. We had many challenges, we had many difficulties. Mungu akatuonekania, akatuonea huruma.